njengamanje sasikhona impela ke la bese yakhona khona sikhona impela ke manje yokuthi ngeya ngendlela ekuyona insizwe zonke yazi uzangala induna ayibona yaza izo zonke lezi ngikhona ke la sikhona ke manje ngoba esuka le kamakhanya phezulu emini lapha ngiwasaba sendimuye ngisiza la ekhaya labafuthi ubona labafuthi aba inga nabo sonke nje hlangene zonke ke izinsizwa ngobubona nje mteliwe kunje phelele ke makukanje kumnandi nje kuhle ilapha indaba bamba
Odela! Kuso falam falancho!
Sa kufa te!
Ai cara!
Oi, as kombodinja!
Sakay,
Here, let your